week, link one debit order or more to your bank account on the NetBank Money app to stand a chance to win an iPhone or Samsung tablet up to the value of 20,000 rand. Welcome to my fans at TV, the DSTV Premiership, Richards Bay 1, Kaizer Chiefs 0. I'm joined by a fan, my brother Kamaubani, Upuma Gupi.
Oh, Jabulani Mpele, FC Pine Town.
Jabulani, you won the game?
Ah, I'm very disappointed.
Ngani?
Kakhulu mfethu. Yabo ibhola elimnandi ukuthi ukhombise. Manje kukhulunywa ngathi left hand center.
Ngiyahlekwa.
Kabi siyahlekwa. But mina into engiyibukile mfethu.
Yini?
Abadlali bayimisela. Eboxini mfethu, mebedlala kho umuntu eboxini. So kora kanjani? Shawe ikhosa kho umuntu, kho umuntu njalo yedwa. Ayimisela abadlali bechess mfethu. Ngaze ebholeni, uyajoka kanti siyahlasela kodwa uyajokela. Ayikho into
enzima. Ubani lo jokayo kuhlala?
Bonke mfethu, bonke.
Babini namagama.
Bathana sape sabangena eboxini.
Baba, yini mina ngifuna ukubaza.
Facebook.
Uyambelela kanjani
abantu abafesibuka, abafesibengi sibonke la badlala bangenile noSamuel Zwane bonke. Bazi nje bayijokela. Yabo mfethu umudliwe, uyakhombisa ukuthi uyadliwa. Ufuna ukora, uma ungena egrounding nekhombisa ufuna ukwina. IChiefs ingena egrounding ubonga ukuthi ilose already.
IChiefs ingena.
Ingena ubonga ukuthi ilose le.
Iqala imatch,
iqala imatch wabonga ukuthi ilose. Hayi le game kuphela wonke ama game. Khona igame oyibonayo yabo IChiefs idlala imidlala nePirates.
Phela.
Yabo.
Ya,
emva kwaloko wonke ama game ayifuna ukudlala. Abadlali abafuna ukudlala.
Abafuna ukudlala,
lokudlala bonke. Ngeke ungitshele mfethu ukuthi uma sihlasela shawe ama cross
apho kuphela.
Kona 1, iPay you 4. Khona umdlalo yedwa. And ifuna ama run abawashayayo mfethu. Bashaya blind side. Ibhola iyoshaya icross ngalayo left hand side uya ka right.
Iyaphambana
nebhola.
Yes.
Something wrong lapha kuthi.
Uhappy go coach.
Naseqaleni akaze ngibe happy.
Akho happy ngayo.
Akaze ngibe happy. Uyazi ukuthi ini bese ebholeni.
Yini?
Awukwazi ukusebenzisa a losing team bese uphinde futhi uyihlakaze weze any team entsha uphinde futhi uyihlakaze. Sebenza izo ngithimi ulungisa amaphutha wede lapha nalapha yana khona bezoba consistent abadlali. Awazi ukushintsha njalo.
Ukuhamba
kanjani momentum? Ingakho uCastillo nje behlile. Bonke abadlali bethi behlile.
Yeah.
Yabo.
The
reason ucoach
uJohnson and Johnson.
Avela yena ucoach. Vele uJohnson akuyena ucoach bethu osebenzisa ibhola leChiefs.
Akalazi.
Oqala nje hayi akuhlangana. Akuhlangana.
Man of the match ubani my brother?
KuChiefs.
Eyakho nje ngamhlanje.
Ayi mfethu ayikho man of the match lapha mfethu. Mina ngeke ngisho igoalkeeper man of the match. Ireason ukuthi igoalkeeper angasho ukuthi man of the match. Oh ball boy. Badile igame.
Yeah.
Baze bayacashisa ibhola abajombe balathi ibhola ugoalkeeper yabatshela ngaphansi. Angikwazi ukuthi
sekhuluma
into engayo angikwazi mfethu
ukukhuluma
angikwazi esikancane sakhuluma mina into ebuyikhuluma
mina
yinye kuphela ngijabulela ku baby because i baby KZN is just iveke izembe nawe yabo leyo ngejabulela i baby ukuthi winile but kodwa i man of the match ba promoter u goalkeeper ukuthi adelay amabhola uya wa delay wenza yonke into yalimala wenza into engekho only one ball elimele khonqobetshise khona ipaleni wonke lawo azalimala kodwa hlala phansi uyayinweba ulimele awu ball boy ba delay i game mhlambe 20 minutes uyaphela be delay i game
ngiyibonile leyo
sihlala wonke
uyala uyala puti
no ingakho ke nje i baby bethu sibongela ukuthi
i Kaizer Chiefs bafo i step sokuthi me PSN
no
uma ufuna i step ufuna unyuka wena uya phezulu
no
dlala le Kaizer Chiefs
no phezulu
ube uya ngathi ngabe kuthiwa nasasa dlala le Kaizer Chiefs dlala le Kaizer Chiefs
phezulu
indingi manje ufuna ukuba ne Kaizer Chiefs njalo
uthi le Chiefs athele
phezulu ngabe
usaphela
yimaphela umuntu wasebay ukhuluma mina uhloniphi phela ngoba sakhuluma mina yabo
okay
ngicela ulale uhloniphi ingakho i baby nje ile number 2 musuka lapha yabo ingakho ukuthi awuhloniphi wena
uyakhezi shawa njalo
kodwa yabo i shift ishawa njalo fine kodwa kwi league bawoshawa kakhulu njenga ubu fike ima ngikwendula kuba uwe
no
ima only thing engiyethi ngayo ukuthi ipay uvilakazi fry news evela ipay because sasekezethek but ipay ayidlali kahle
Ngiyabonga ma brother.
Musa ngathi wena udlala kahle. Wena uwinile fine, ngiyajabulela ngiyabongela futhi. Kodwa leni ngishilo ngo goalkeeper mfethu. Angikwazi mina ukupromote ibhola elenziwa ama ball boy nano keeper be delay ibhola ngamabomu. Angatholi shona ne card.
Ngiyabonga ma brother.
Mali.
Thank you mali.
Wazi
ngichaya, wazi ngichaya.